Dun dun dun. Fatality. It is Mountain Dew chapstick. Dun 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 dun. Smells just like Mountain Dew.